ngempela osibakhulu bese ngangibiza noma ngayinini ongiphatha kabi nje ukuthi ngizohamba ngakamoni uma lokwazana la ekhaya hayi akuhambi kahle emagcekeni akodlamini hayi khona ake ngihlale phansi yafa iqolo wamathole Nkosikazi Mathole kade kafa nkosi yami Mathole awuzongihlalisa Nkosikazi
ngeza baba
phuthuma Nkosikazi nakhumbula wena iqolo hlala phansi Nkosikazi we Nkosikazi abla amadodana inkomo yakujamluta ngiyibona lapha esibayeni abayitholanga yini sona babule bafana awuthi ngikwisa indodakazi yami banokuthula ntombi buthuma ntombi yam yebo ndodakazi awuphuthumi uyangifone uyongifunela abafoni phuthuma ndodakazi
bangwani nomkhosi nathobe yandibize
igama labombana aze linginyakisa igama langubonsi
hlala phansi ngamkhuzile Nkosikazi ukuthi angimfundi oyele emazweni ayofunda buka abantu usesha ibikhombe yami ubujamluti
eyi baba simthole kade simfunda
kwenzeka kanjani lokho inkomo yami idlala kanjani emagcekeni
yaxolisa baba
lalelani vela kokuzokwenzela besisuka la siyahamba siyale eduneni siyovula icala ngeke phela ukuthi inkomo yami ingalali emagcekeni
yebo baba
yangizwa tata
baba
angibizekakake lokho la lokho engimbizele kona ngiyacabanga ukuthi ngiyabona ukuthi manje mina nonyoko asisaphilile futhi nonyoko ngiyabona lapho emabhodweni ukuthi hhayi akusahambi kahle so bengicela-ke ukuthi ube khona umakoti la ngithi ndame ngihamba nje sekhona imali abazali okudaluzayo la emagcekeni akho siba nangizwa ndodana
yebo baba ngiyakuzwa
Wenzani wena?